Dumela abuti. Dumedi shabana.
Dumelang bana.
Nali tukisheditse go ithuta Sepedi bana. Le khono re ithuta go apea lofo ya borotho. O tla nyaka bidisha. Metsi a borutho. Swikiri. Letswai. Makhura a go apea. Flouru. Tsenya tsotlhe ka gare ga sekotlelo. Di hlakantshe gomme o dube. Bjalo re tsentshe setswaki sa rena se se ikgethileng. Chokolete. Bjalo re lokela borotho ka gare ga ovene. Re swanetse go ema metsotso e masometharo. Borotho bja gago bolokile. Bjalo ke sebaka sa gago. Na o ka botsa motho yo mongwe gore a ka dira borotho bjang ka Sepedi? Na setswe ke sa gago se se ikgethileng ke sefe? O ka kgetha se sengwe le se sengwe.
You can also visit our website to see what other language learning materials we have to offer. Also, visit our YouTube channel to see what we are up to.